tabia morami dunia kigeugeu leo kwako kesho kwangu papa bogi sikia wazee wa mchini wazee wa kiko wazee wa afrika bob nyamazeni tulieni alesente
dunia sasa
bling bling
Toca, toca, te arrasa la pala, te recibe.